utumbali pana ambali ninotolo uthi zifuthe indlini nomsebenzi hayi
siyamva uYesu Kristu ayithetha nabafundi bakhe ebafundisa ehamba kunye nabafundi bakhe siyamve mani ukuthi phana kubo uxolo lwenkosi malube nani andazi ke mhlawumbi uba besinethuba besawukhe sicacise into yobana umntwana oxolo ngumntu onjani umntwana oxolo ngumntu othi xa enziwe into bazali bam kodwa angabi nanqala oomama bam umntwana oxolo alubonakali ngaphandle xa uxolo boomama bam funeka lubonakale ngaphakathi entliziyweni uxolo silombatha ngentliziyo hayi ngaphandle ze ke ngoku lubonakale nangezenzo boomama bam abantu abanoxolo ke bathi xa behamba indlela bahamba bencokola athi omnye umntu xa ilambile aqhekeza isonka asinike omnye umntu onoxolo lowo boomama bam umama uprezidenti ke uthe mandibe kumuje qha hambani ninoxolo inkosi yoxolo mayimfikelele.